tētahi e hua mā, ka hangaia e tātou tētahi pāhi pupuri niho. Anei ngā rawemi, he papanga piwara, he mea kikorangi, he pāhukari torito, he ngīra tuitui, he miro mā, he kutikuti, he kōpuru. Kia rua ngā pātene pango me te pene whītau. Tuatahi, whakatakotongia ngā papanga mā. Tuara ki te tuara, a tāngia he niho. A tapatapahia kia rua au niho ōrite. Ināianei, tapahia kia rua ngā porohita kikorangi, ka tuitui ki tētahi o ngā niho hei pāpāringa. Tuituingia kia rua ngā whatu. Mā te pene whītau, tāngia te waha. Timatahia te niho tuarua. Tapahia he pūkoro mā te papanga mā. A tuituingia ki te niho hei pupuri i tau niho. Hangaia he parirau kātahi ka whakarākei mā te pāhuka ritorito. Nā, tuitui i ngā niho kia piri. Waihongia he āputa hei whakakī ki te kōpuru, ka tahi ka tuitui haere. Mā te pūkāpia, ka piapia te parirau ki te pūkoro. Kua rite mo te tūrehu niho.
Niharo! Kārole!
Mo ēnei mahi, haere ki darwinandnewt.com.